The grade 1 to 3 home language program follows a standardized weekly routine with 3 to 5 activities per day. This program introduces a new theme every 2 weeks. The weekly routine is repeated twice for each theme. There are 4 or 5 themes per term. This video focuses on the Friday oral activities. In this lesson, the teacher teaches some new vocabulary to learners. Next, the learners sing the song or say the rhyme. Then, the teacher instructs learners to sit in their small groups in order to discuss the shared reading text. The teacher writes the discussion frame on the board, then reads and explains it to the class. In their groups, every learner takes a turn to respond to each part of the discussion frame. Near the end of the lesson, the teacher calls the class to attention and asks different learners to share their answers with the class. Let's see what this looks like in a grade 2 classroom.
Alligator, alligator, chomp, chomp. Alligator, alligator, chomp, chomp. Alligator, alligator. Bana ba ka jale re ke nako ya rena ya wa tlhahla kanegelwa ke re kanegelo ya rena iri gal re bala be ke ka moka jalo re tloe a tlhahla mo letlapeng ke na le sengwalwa se ileng gore re tlo se shumisha go a tlhahla kanegelwa ke re right ke moka ge re ya tlhahla kanegelo ya rena re tlo feleletsa a ke re right mo ba re mo kanegelong o tlo bolela gore mo kanegelong ye go diragala eng a ke re wa tlhalosa gore mo kanegelong ye go diragala sele sele se a ke re ke moka wa tla go ke ratile ke eng ntho o e ratileng mo kanegelong a ke re go na le dilo tse dintšhi tse o ka bang o di ratile mara mpotsa e tee o e ratileng ke ratile ge gugu a dira so goba mang a dira eng ke moka e e latelang e re ke nagana gore kanegelo ye e ngwadilwe go nthuta a ke re gore ena e ngwadilwe e go ruta eng ke eng ntho e go rutang yone a ke re gaga ke tlo nyaka gore o nagane dikarabo tsa gago ge o feditse go di nagana re tlo sokologa wa bolela le mogwera wa gago wa mo tlhalosetsa gore mo kanegelong ye go diragalang ke ratile eng ke nagana gore e nthuta eng ge o feditse mogwera wa gago le yena a go tlhalosetsa ke re then ge re feditse re tlo tlhalosetsa morutisi bana ba ka ba ba botse ke re jalo ge ke nyaka gore re sokologe o mongwe le o mongwe a lebelele mogwera wa gage a mo tlhalosetse. Alright, go lokile ge bana ba ka aga ke a kwa gore le gona go tlhalosetsa bagwera ba lena ga botse ga a re theletseng jwale ke nyaka gore le tle le nkarabele dipotsiso tse ke tlo kgetha o ba bangwe ba lena ba tle ba ntlhalosetsa ke re right ke nyaka go botsiša potsiso ya mathomo gore mo kanagelong ye ke mang a ratang gore a ka feleletsa gore mo kanagelong ye go direga eng emišang matsogo re kweng
kuku o tsere ditaba tsa basimanyana ga fetsa a tsamaya a di fetisa go ba gona ba gage a sa tsebe gore ke nnete goba ke makana
aga o tsheleditse basimanyana a fetisa ditaba ke re right a sa tsebe gore ke nnete goba ke makana right a re kwe ge ke ratile right a re kwe gore o ratileng mo kanegelong ya mo kanegelong ke manganyakang gore botsa gore o ratile eng emiša matsogo kgothatso a re kwe gore o ratile eng
ke ratile ha gogo le motswalle wa gae ba ngwala ba drowa ditshwantsho tsa golfafao
ba drowa ditshwantsho tsa bona ke re aga ke taba ye botse mošimanyana wa ka aga a re bone ge gore ke nagana gore kanegelo ye e ngwadilwe go nthuta go raya gore e go ruta something ga re kwa gore kanegelo ye e go ruta eng emiša letsogo ke kwa gore o nagana gore e go ruta eng babe
kanegelo e ke e nruta gore ke tsebe gore ge e ge ke kwa selo se sengwe se se bolelang ke batho ba bangwe ke seke ka se fetisa ka gobane ga ke tsebe gore ke nnete goba ke
aga o e boletse gabotse ngwanaka kere go se ka fetisa ditaba o sa tsebe gore ke nnete goba ke maaka kere aga a re modireleng shine aga o e boletse gabotse kere ke a leboga bana ba ka ba ba botse re tlo tswela pele gape ka thuto ya rena mo nakong e e latelang.